kwa gym. Nalipoosta ya mwenyewe.
Kuzoa ni akili.
Thank you.
go?
Thank you.